Hello bakunzi ba Kiyago Media TV ni Juliana kuri mikao komuko murambona kamehamani ni Saitaj. Uno musi turi kumwe n'umwe mu baririmbyi b'abarundi abantu benshi batabamenyereye ariko akora neza kandi abishoboye. So reka tumuha kanya yidondore kandi tunarushizeho kumumenya ni sawa.
Eh ni sawa.
Umeze neza?
Bien.
Ego ni Kiyago Media TV?
Merci.
Okay. Washa kutundira kora kumviriza?
Je nitwa Braza K nkaba ndu muririmbyi wo mu Burundi. Ndumva ari byo.
Witwa?
Braza K.
Ni Blaza K kubatari bamuzi. Blaza K ariko nuko uravuga umenye kuvuga ikinyarwanda. Uri umunyarwanda cyane?
Oya nuko nize yo nizo primaire na secondaire. Nkaba ndu mu Burundi, nkaba mvuka Ingozi. Muri commune Mwumba. Niho mvuka.
Braza Kengo avuka Ingozi. Braza Kengo tubwira introduction ya donc ibikwerekeye kazi kawe n'ibintu usanzwe ukora?
Jewe ndaririmba ariko hapa ariyo kuririmba ndu mudandaza. Ndandaza impuzu muri vire style no vuga ndambika abantu.
Muri vire majahe?
Kuri Plaza.
Waruvuze ngo hapa yo kuririmba usanzwe muri renzi nane?
Ndabizi kandi ashoboye ariko umuziki ntago uri kuturiha neza ku buryo ari byo wakora gusa bisaba ugira ibindi ukorana nabyo kugira ngo ubuzima bubandanye.
Braza K watangwe kuririmba ryari none?
Je natangwe umuziki demiri wite ariko umuziki nawe utangwe ndumwana muto ya
so uvuze ngo utangwe umwana muto ukavuga ngo watangwe demiri utime kandi bisobanutse neza washora kudusigura neza demiri utiba niho watangura gusohora indirimbo cyangwa niho watangwa kumvira gusohora indirimbo?
Demiri witi nuhuna yari mpeza secondaire nuhuna tanguye kusori indirimbo ya mbere ariko no kuvuga umuziki na utanguye ndumwana mutoya atara uyibona umuntu akiri mutoya.
Bisigura ko Braza K yavukanye talent yo kuririmba ariko yagiye gushira habone kugwa vyo muri Demiri witi.
Jena nashize ibikorwa hagaragara Demiri witi kubera harabasari tuzi bakomeye muri iki gihugu baje bagarika amashuri yabo kubera umuziki. Muri yo kananje naravuze ati jewe simpagarika amashuri wanje kubera umuziki reka mbanze nige hama uwo muziki nzowujyamo mu nyuma.
None nshaka kumenya ko wavuze ko wize mu Rwanda wataririmbye mu Rwanda n'icyo yaririmbye mu Burundi?
Jenda ntangura natanguriye mu Rwanda kubera hari n'aba producer bino bakomeye uri Amiri Pro niwe twatanguranye umuziki.
Wewe watanguranye na Amiri Pro?
Mugenze
gute mu Rwanda?
Mu Rwanda niho yakorera nawe.
Uburi Amiri Pro arakuzi?
Aranzi ni umugenzi ariko sindabona akaryo yuko tukorana ariko yari yambiye yuko nogenda tugakorana kuko raza arafite studio ikomeye cyane.
Ariko mu Rwanda niho mwatangwe guhurira bigenda guterwa mushike mu Burundi?
Twatanguriye mu Rwanda kuko twese navuga ko jenari nagiye kwiga niwe yagiye gukora y'akazi. Hama nongera gusanga duhure hano I Bujumbura ndamubona turayaga ndamwibwira aramenya hama arambwira ati uraze dukorane ndabati sana nta kibazo nzoza.
Nini habuziga ngo mukore na Amiri Pro?
Navuga ko ari ubushake ntiharage.
Nturabishaka ariko nawe?
Oya si uya sindabishaka ikintu gibera igihe.
Igihe cyavyo ntikiragera. Braza K yavuze ngo usanzwe uri umuririmbyi ariko bamwe bamwe mu Barundi bashaka batakuzi wadufasha ukadushyiriza ko akapela y'indirimbo yawe wabonye yakunzwe cyane kugira ngo n'abataza kumenya bumvise ya ndirimbo aba bacyamye ati direct ni Braza K.
Indirimbo kugira indirimbo ikunzwe zose jemba numva zinyoheye
dushaka basugire akapela dans subiremwe gato indirimbo wasohoye wakunze cyane basi wewe muze wasohoye zose.
Iyo nakunze bayita ku nguvu
sawa jako rero gace gato kugira ngo tugihere abatwumviriza. Ego
ivyo mbabwira n'ukuri vyambayeho mbura amahoro sumugani canke igitito n'inkurirashe ku muco wa kinyafurika kera byari bibujijwe kwirondera umufasha haba umuranzi bishitse bakakubenga yakubikira ibanga.
Braza K turumva ko ashoboye kuririmba. So Braza K uko araba umuziki wawe aho watanguye gushika n'ubu ubona hariyo itandukaniro ubona hariho akarusho ubona hariho icyo urabona uko itandukaniro hagati y'igihe watanguye no muri iki gihe?
Itandukaniro rirahari ni ukuvuga twatanguye nabi mugani wa sat bi niwe avuga ngo kubaka izina sibyo navuga sugufyina twatanguye nabi twatanguye tugenda namakamambiri tugenda namaguru ariko ubu nokuvuga nta twari bwashike byahatara ariko sinogenda namaguru sinoba habi sinojya nabi nokuvuga nizi umaze kujyubaka umera neza
Braza ke wari watizina
narajyubatse
Okay. So ukora umuziki ndundi. Donc umuziki wa mu Burundi nko mu station nko mu muziki cyangwa muri rimvi. Ni nagahaje ubona akaye mu muziki ndundi. Ikintu cyubona cyo ikintu vraiment kigenda neza.
Ikintu kitari kugenda neza kwanza no kuvuga abantu ntibaramenya umuziki kari business, ntibaramenya ko umuziki ushobora kugutunga cyangwa ushobora kukugeza ahantu kure ukakora ibikorwa bikomeye. No kuvuga cya mbere navuga yuko ntibaratubaha batwubahe baduhe eshima ku buryo uca ahantu cyangwa ukora ikintu bakavuga ati no muririmbyi kanaka ariko biri kugenda biza kubera hari navuga hari ingwano yo gutuma umuziki uvuzwa sana no kugira abantu batubahe
uvuga ko rero mu muziki ndundi agahaze aho kari ni mu bantu gusa babumviriza ibitabo mu amizi se cyangwa mu bandi
Sumba mizise kuko bamizise twebwe turubahana nta mu mizise agaye uwundi ubwo no kuvuga hagati y'aba
y'abafana banyu abakurikirana
aha abadukurikirana bamwe na bamwe kuko hari abamwe batwubaha kandi n'ikindi kibazo hano kiri mu bagwiza tunga mu makampuni ntibaratahura ukuntu bashobora gushira imari zabo mu baririmbyi hama bakunguka
Mumisi heze hariko vyabura nko kumenga umuntu w'umumizisi yomenga n'umuntu umuvuye ukamenga n'uko umuntu ntibafata mu muziki nk'akazi ubuho bite
biramwo biraza kubera mperuka ahantu kuri muri mu kiganiro ku radio mbona muri aba bana bari kuvuka ubu batera imbere mbona bamuzanye mu modokari y'iwabo bamushigikiye ababyeyi biwe nabonye bingyohe kubera ubu bari ku supportinga nubwo nta mahera bari gushiramo ariko support si ukuvuga ngo baguha mahera support nuko bagushigikira mu bikorwa byiwa
Brother Kev zeko ubu ashimuko biri mukunana bako biko biraza ko barabo babona ko muziki ari akazi so Brother K ni uri kuraraba mu Burundi bavuze ko amizisi yaho bimeze neza takibazo cyari mwo bahana anaba niki wabwira abafans biwawe basinzira kurikana ibyo ushikiriza wewe
abafans
niki ama page yiwawe aho ushira ibintu byawe
abafans icyo no babwira no kudusupportinga bakaduha ingufu bakakurikirana ibiganiro byacu bagakurikirana imiziki yacu kandi bakayikunda ibindi bizoza ntakundi
urakoze cyane Brother K iyi ni Kiyago Media TV na kajamba kahe cyane ni iyo ubwira abakunzi ba TV wacu abakunzi ba Kiyago Media TV
akajambo no babwira kwanza mbanze mbashimire kubera ntitwaronka aho tuvugira muri imbyaro nka havugira ariko navuga ko ngubu dusigaye twerekana ibikorwa byacu tukabi ishira ku mugaragaro tukavuga ijambo rikumvikana kandi mukomeze mu supporting abaririmbyi mubafashe kandi nabafana nabo turi kumwe tugiye gukora ibintu byiza mu misiri imbere ngiye kubasohorera indirimbo iri kumwe na clip video ubu nta kujyama nta gusinzira
Brother K ukurutegura indirimbo na clip video
ubu ni ugusohora na audio clip video audio clip video
nta clip video arufise
ndazifise zibiri
ahicho niba giye kukubaza Brother K wavuze ko kuva demirwiti usohora indirimbo siko none none kuri page yawe ko aho ushira ibintu byawe urabona ko hari amahinduka to abakunda aba followers baba benshi
baba benshi barasupportinga sana kandi bakabikurikirana nuvuga ndakoresha social media sana kurusha uko nuvuga social media uhahurira n'abantu benshi kandi bakagusupportinga
Sawa. Brother K urakoze cyane nitwasubira kwikora ko uzotubangukira ndibaze.
Nta kibazo ndi nk'umusoda tu aho mwumvira hose tugenda tu.
Uri nk'umusoda. Aho bakunzi ba Kiyago Media TV yari Juliana kuri mikoko ko murambona iyi ni Kiyago Media TV. Kuba tarakora sabone cyangwa subscribe mu ikora ubwenge ndabinginze mutibagira j'aime like cyo like oh hama partage ariyo shame cyongereza nkuko vyama nkuko mama bikora turabakunda cyane Kiyago Media TV turi kumwe na Brother K merci san
merci namwe bwe
Ciao. Bye.
Bye.